nishaka ngo kanoti ka YouTube karajyo hasana
cyane gose karajyo
none wa nubitswa kajyo yo izaka
kujyo kacha kajyo
mba nziyo kavuye gashaka
katajyo
navuze ko rijya mbere je tuyaze kuvura nka studio ibibazo rena nifise kuva kera sinzi kakubikubaza niko ko ngo hizige kino wose studio abavuga ko studio yave media sport imeze gute
mama
eh
je rero kubganje ndashima imana sava
aragoye kuronka gute
bo re gwero ndera benshi ko rifise benshi cyubone mengo biroroshye
yo minusha kumara amazi minusha
yo aiza tv ho
kunze aiza tv ndabaramukije ndayifuza kumererwa neza bitameze neza no manda nihangana nko bimenya kuri mikonisha ni stelicia bien camera ni juma jux namusenzi kumwe no muinvite umwigeme umu youtubeur umu journaliste byose ngirabiremwe Ange Minouche, bon, nabishasha fise, wagira ukoroke. Nabishasha fise, namuzanye gusa kugira ngo tuyaye kuko mwabonye ko arafapasi nawe nkoshije emisi. Naje ne kugira ntiye kwije nuko nyene. Minouche ndakuramukije.
Nanje ndakuramukije dede.
Ndamukije kunzi ba Isaac TV.
Baba kunzi ba Isaac TV muraho murakomeye kuri micro ni rukunda Ange Minouche.
Kuri micro yande.
Amatik Isaac TV.
Okay, Minouche shaka nyine tuyage bisanzwe tu bintu byo mu byo sanswe. Anshita uko bikose kuvura nka studio je ni gambere tuyaze ngirango nishaka ngo kanoti ka YouTube karajyo hasana
oh yeah none wa nubitswa kajyo yo izaka
kujyo kacha kajyo mba nziyo kavuye gashaka
katajyo mbwa rero avaye ko kiganiro tugitangura nayo meje kubaramutsa twagace dusaba Isaac TV hari Isaac hari hose kikiganiro kirabire ntugiye titre mbi ugiye titre y'ibyo twavuganye turabibasavye mu cyubahiro cyane ati rero kanoti karajyoha cyane gose karajyoha
nishye amatsinda kuri kiganiro kuri Isaac TV ngo titre zacu zirasana
abakunzi ba Isaac TV murazi titre wamusanga ko nanje nyene mba nitinye
ugiye none hari musi eh oya ntacyo ko twabihebye
muri yizi
mutye ko twandika titre zisarisha
oya papa nzisarisha murabeshe
ne bavuga bonje navyo nzi ni boss abya sinzi ubyandika
eh ni boss ni bon ni bon
sinzi ubyandika
ntabisinzi cyo gituma nabwiye uri sibye
ako bavuga ngo twese turi mu rudanda zubundi warukiye kubitahura Minouche
ndabitahura mugabo urumva hari yiherutse ngo mishe ngo nakaza arahevye ngo kubera urukundo
nimishiri ya kubabaje kweri kinagiye yabanze ibintu Minouche ya
ijo ndibona nk'umutanta kurungikira ngo
na mama bindu ngikiye
uca wishurike
ntundi kuri kuvugana ko je twa
wo barahevye
oya twarashwanya ahubwo byarahedze
ah okay nagira ngo we ngo ntibacoka ibivuga ko barahevye vala ni vyare
ah ndashaka kunya Minouche ama TV online hari ntumwe bavuga ngo mi TV online ngo nta mahera arimwo we kubwa bimeze gute
je kubwanje nakazi nk'ubundi urazi washaka gukora dede ibintu byose bamwe bikabakundira abandi bikanke je rero kubwanje ndashima imana sava
Oya no kwindi wenda bitwa takiri no kuvugisha udashaka wewe ye Minouche yashize nukuraye
mbe
nkanye
bwa oya si ibyo
ategeze ntoga ntakubajije abantu bavuga ngo uraga
oya dede okay wewe kubavuga ngo ndabivuga bya bintu bavuga
oya no
voilà donc baravuga ariko si ibyo
eh ubetse kwiki babivugaga Minouche
oya si bibandi basiko wewe ntabiriho nabibaho ntabibaho tukuwa wowe ivyo bakuvuga ko ndabivugire ngahaye
bigyanye bavuga cha kubivuge then ibyaba ari byo bazobyandika mu comment n'ibyo batari byo naho bazobivuga
byakwe je nsha kumara amazi
kandi amazi gatari ibyo
bari byo wawe biri birababaje cyane
okay Minouche n'icyo kibazo Minouche adashobora kubaza umuya mfite wiwe wari wese iki kibazo nacu bakimeze gute canke tufate nkana aho genda nako bwira ati bazi iki kibazo utofu kibajije ndi kibazo kimeze gute
ibibazo byose byinjirira umuya mfite wanje bimwinjirira mu buzima sivyo ica mbere avuma yuko azumuya mfite manza kurambera shije bakimbajije nanje no cishura urumva nkubu ndamuzi ko nkiyenso rite nkwa nkubu genre turabe nk'ibikigabaje ibintu vy'indani nyene yadekonyeho nkawe nka wewe ndabire nko kuri wewe ndabico ndakubaza
baza nari
okay reka basi tufatire nka bijya bintu bavuga ngo delicia
ngo nabaririmvyi genre Delicia nabaririmvyi ngo akundana nabaririmvyi nkivyo je uje dukorane sino bikubaza ngo bakuvuga ko abaririmvyi bangaye ngo wapi ngano shavura niko bavuga turi mu byo bavuga
Minisha kwa rambe shirungu Nene yibuja wafuka vjo sika mimi si vjo kwa na we hari
mindi wa Ya si vjo Si vjo Doku siguro
Ok wakuta wafuka ngo minushu ngo ali intelligent Mwudzo msaad Ngo minushu ali intelligent chane gos Minushu nusha kumenya uchiga kumashure ya Nungu kushure kwa bzari wimeze change tuzane Cha tuzane bilete za
Awe tkiganyo wabaja miko mante
Ok na minushu Oya mkani mumusaad
Bo na bire nze vrema na abgenge bgenshi jeyo mfise nubu Uye na bugombona sinzi bugomko Ako merci Ako wazi warabuga bibi gusa Nako ni boncho ndaka akira fresh
Mishisha kumenya kukora nundi mkoga Jean kukora nundi mkoga mkora na mkora Iwa imezi guti
Biba bimeze fresh nyene kugimena na Santa uriyo
Santa duhura umwe wese agenda gukora higane ciwa tahana
biba bimara babirere sasa ehera ngo waci aza kugi
gukora n'umukoga ni wari zimeze gute ngukora na Juma yakwa
urakoze
se nene uri Juma no nene inoshira ko nako kwa ke kintu kunda kurubona ukora mara misemo
Santa
Jena Santa Jena Santa ni dukunda guhura kenshi eh
none
ako
iyo ne
Eh? Oya kiki. Oya ugiye.
Ukora nundi mugombwa ngo vyumva gute.
Iba bimeze gute baze.
Iba bimeze gute ushatse
gute. Okay, Jena Santa. Okay, minushe nashike kiki bimeze gute.
None ni hukura na Juma.
Kunyana na kwoga, Juma n'umukoga none.
None bisa none mu gukora turabango hakora ngo. Wo ushatse kubwira ngo turahekana, tuvyumva nabi, uje tuvye ngo.
Hari urusaku.
Urusaku urumva n'urwe. Uratuzi. Uratwumva ni rusaka.
Oya niko yagushatse kuvuga ati yo hano abantu hari abakoga babiri basi barimeze ukundi kuntu nyene.
Ubu rero rusa rwarabishe muri Eyes Active imwe na Santa.
Okay, dabwe je na Santa na Santa shaka kumenya mirishe na keke.
None keke uramwumva ni rusaka.
Eh keke rufise keke.
Yewe
ndabivuge
Vuga ya izake
ni kwa kwati kona shoko
eh izake no ikora ko vuga micro ni gwa
okay ni kwa kwa kikazi kona shoko kuvugira ngamba gazi ko ndabi
vuga bivyo nje uza murabwira abantu kumwe ngo hari amabanga nta
mabanga niko nta bihari bivyo nta bihari okay ndashaka kumenya kwe kiki kadakunda kuri ibiganiro kenshi cyane
brava kekeshe ri wanje
wawe
urumva Jessie ni ganda muhuza nguyo na mama n'uturingi za CTV yakoze atani byonze mubaze rero impamvu
eh ibiganiro mu magic cyangwa mu animative
ah muri magic
ah muri magic
tutumbese nabi
okay Jessie kuvuga ngo ndumuneke vora shaka ndayobwira kandi bakunze kwimbaza Ndakumen. Tuandu munege ahubwo fisa mabanga menshi. Minushe rabitswa fisa mabanga menshi. Niyo mpamvu atangira n'umutima.
Mabanga menshi ujejwe.
Eh. Iyindi mirimo. Mugabo. Amabanga yandi
ngi. Oya nakwenda abantu ngufisa mabanga menshi. Shoko mabanga menshi ubitse cyangwa uje.
Ubitse mabanga yavuga kuri mikro. Urumva yo njejwe kandi n'ubu ndagiye kuyakora abizu rero nwa.
Ndumiwe. Nane waruje mu kiganiro cyacu. Umbizage. Okay, arafise andi hanakora. Bon, ndimo. Arabifatanye kandi araniga. Ndumva. Rero hagiye cyo cama exam. Yoane nk'ivyo bihe vya ma exam nawe neka. Right ko namwebwe mpora mubura mu bya exam izaga gakora wenyene nibiri ya rero ama general njo azi ko ndigishomeri ntiga ngira iki
ndigishomeri kandi ukora
genre nahandi dufite dukora basi nibi byonyene eh twese ko turumva cha tugasigara ko turi babiri nibyo
okay ndashaka kumenya Magic TV izoherera muri Magic TV gusa canke urafite plan zo kuyagura Jean kagura business akabaho Magic kwa
imana iheza giye dede nta kintu na kimwe kidashoboka kujyaye twavuye mu ibarabara tukaronka dukorera nibindi bije imana kabeza gansi kuvuga ngo ntwadufise imigambi bihari imana iheza giye ni amen amen just to have yakya tukarawo
so bikwena sikose chanke
yo ni tuvana na keke kutukumukura turi batatu twese
na keke
ego kusha umukura na twese turi batatu
none aragarutse
none si umuvuze nese umuvuze
navuze ko ari ryambere je tuyaze kuvura nka studio ibibazo rena nifise kuva kera sindika kuri kubaza niko ko ngo hayizike kinyo wose studio abavuga ko studio yavuye mu diaspora bimeze gute
mama bidi diaspora ziragurisha studio
baratanga amafaranga
shanje nta mafaranga numva navuze ngo nakuye yo kwe na mafaranga nakuye kugira antuka na urahabona sinanze ko ari umuntu yovuga ati ngo akira ya mahera yose ibintu byose tubikorere ku mahera yiyo
nka barakagendura tora
jamais je umuntu afashije n'umuntu umwe gusa
yitwa
oya sishaka kumuvuga izina
ikintu shaka
yitse
Nese nshaka kumuvuga izina numuntu umwe yafashije na numundi muntu nawe nuko twari twarakivuganye ko mugabo nabwo twavuga nye nindi ki numuntu twari twarakivuganye ko sikuvuga ngo je ngo nashinga umuntu nawe nagiye gusaba ngo nshaka studio ngo mike oya frame nuwo muntu umwe twakivuganye ko baramfasha ndafatanya nibindi nanje nari mfise turakora n'inguvu amakaravamo kajya akantu bona
Okay, I'm going to show you a journalist. I'm going to show you a journalist. I'm going to show you a journalist. Jean chasse tuvuga batanu ba mbere bo urumva rwa mbere bandi banene
twese turaba mbere
yese nta
twese turaba mbere jewe nawe na bari bose ba santa ba keke bari bose urana bari bose twese turaba mbere
okay ko ndavuga ngo minishe oya ariko ko ndavuga ngo minishe ngo ari professionnel ngo ariko abasigaye twese ngo ntabishashe
chérie byo nushatse kubivuga
oya se yageze muhora bivuga minishe twa nifondera je nta kandi ntabeshe
umuntu wese agira abamwemera n'abamugaye Wa video de ntitubyikawushe ndo bisigura yuko nta sinzi nge no vuga nta muntu akundwa nabotse ya
Okay mishi uwo kugira ati uhebe entertainment Jean uhebe ibiganiro byo muri entertainment guhe dad fwa do amaheruro nka kuri YouTube uwo kwemera kubihebe
eh chérie je wa kusanzwe ibije kubikora Jesse ndabikora ngo kugira iki ndabikora kuko nshaka amafaranga I need money. Rero ni kuvuga amahera uyaronse mu wundi buryo ugashaka gukora ibindi uretse ko nk'ayo mahera uyaronse ugashobora kuvuga ati ngira nkora ibindi bintu biza biranyinjiriza bitanduhisha nk'uko ibibinduhisha no bihebanye bisanzwe donc ikintu ndakirimo kwa ko ndagikunda ndabikunda yego ndabikora kwa ko ndabikunda mugabo na urabizi yuko ejo hazoza abandi baderisha batoya bakiduga genre batoya bawe munsi nawe bakora ibindi birenze twe byacu bisaze tuvo ibintu tuzovyamama rero nironke nk'umuntu ambira ngo ivyo ntikona harira vraiment kuko si ibintu ahaye birarabwa ejo ntizabiko birarabwa urabizi nawe
hama ubona nk'umugabo akabwiye ati Jesse ushaka gutwara umukobwa abyira ivyo bintu bivemo
eh Jesse umugabo aragoye
ngo bivamo
umugabo aragoye dede ntibizi nawe
agoye gute
mugaragoye kuro
aragoye kuro nka gute
wowe rego rondera benshi ko rifise benshi tubone mengo biroroshye
yo minusha kumara amazi minusha
bisigura dede yuko oh bishitse akakugira doko ka umukunda akakubwira ibintu sishaka kubikora ari ngiye ushanga kubwira ati kijya kiganira kiniki nico nakunda ibindi nsawe ndabikunda
byose
mubaga oya byose ntivyokunda nawe eh oya ivyo ntivyokunda sheri kwaza vuga uko kuko nanje nakazi kandi agakunda
akubishirije mbere bamaze kumva abantu bavuga ngo bakoga mu entertainment jar muri gazima ngo ntambaga mu entertainment ngo notarabira ngo nshire mu nzu
niko bimeze
none akubwiye ati heba eh
no biheba
wabiheba eh wabiheba Okay, because I can't travel. Jenny, we want to
show that we're going to get a cookie. Oh, Jenny, if you're not going to go umuntu umukunda ukaraba kazuza kawe cyangwa ibiki ukaraba donc hari ngiye atari n'uwo mugabo ugasanga na famille akubwiye ati wesha nidusure kukubona no kuri video ya telefone famille cyo kubuza yonyene hama wa muntu nawe bivano wariwe kandi bivana n'icabashaka gushikana ko nawe nyapana n'importe qui wa undi musohokana ngo boyfriend araje akubwira ngo heba kazi gucuga heba no umuntu yagushize mu nzu kandi akagubwira ati akira business yini aho bihe
amata nimwe aguhaye nakagubwira ati just
ikunda kuko turiko turakora kwa dushaka amahera ntiko turakora kugira twidandaze none ntubitsi nawe
Niko bikora kugira widandaze ko arabavuga ngo
ndiko mvuga nti turiko tubikora kugira twidandaze nkuko babivuga tuko turondera amahera donc umbujije amahera ha kandi utampaye handi ndarondera sivyo kunda
okay hari kiganye bigeze kumbazamo nawe kubikoso warigeze kwibona ngo debat twara dukora nga ngo kwara kugira ngo dukunze media sport menshi naka kajambo babwira vraiment je byarambabaje
ijya gahere twara nahuye mu nyuma nanje ndabimubwira ati nawe ngewe waba ari Edris umubwira ngo ngango turi ngo birazwi ngo muronderwe tukinama didi donc ni vya bindi aba journaliste je yuko nabifashe nze nda journaliste ava yuko agukoresha abanza kukuremera aga crée ibintu urum arakuremera aga crée ibintu aza kukuzana ikibi cyabo nta bintu byiza barema azana bibiguse donc nico kintangaza hajya rero novuga gute wewe vraiment ndibaza yuko mwe nabakeke kujya ko sijya groupe yose ndibaza yuko atamuntu mwamenyanye ngo kubera ijya debo na muntu mushasha mwamenyanye ngo kwejya debo mwamenye nawe mwamisanzwe muzinanye nta bintu novuga ngo vyahatari ngo mwakuye ngo mwijya debo nta bihari donc barabarenganije nkuko bisanzwe turamenyere bararema eh
yeah okay tuzana bahize ikiganiro bon abandi bantu uko tubimenyereye je no baba dakunda gushaka ama statue rimwe gushika ugashaka nk'umuntu muvukana twati bro sister bikimuga minushe je kuva nakabona statue yiyo hareze nko kangira mbona statue zawe nabuze mwenda bana mishite kuma ati grand frère cyangwa petit sœur kuri ki minushe
abo tuvukana nzi kugira uje muri vya bintu hari ya
nzi ndivyo sheri je gese kwibeza nanje ko ndanje ndakunta
bimwe merci bon petit sœur wanje yari tavye imana donc niyo ndamushize ko umenye ko mba ndi mu bintu mu bihe bibi kwa rero nyimba ari photo yiwe ndayiraba ama sometimes ndashaka kwishaya kuri ecran genre ndayiraba je nyene ndi wa muntu mpisha ibintu ndimwo ndahisha ibintu ndimwo kuko ndazi ko ndayishize ko y'abafamiye bacu atangwa kwiyenketa ni sawa nata barambugisha uri mu biki bimeze gute simba ndabikunda urumva donc gushira ku ma statue sindabikunda vraiment eh abariho nabo oh nibaze kutabamenya muganda akunda gushira kabana babo
bose bari marie
bari marie bose na ba grand frère eh
n'ishana n'abana babo
afite ico nawe ndakikubaje ukinyishura
eh
nza gutube ku magic tv tubwira hi wawe
yego nakibaze
keke umsi kaze ya ndagiye
nzigemeje bantere yi
bazagira mariage amtere yi ah
wari watazora interera nzori nzoyigire
eh uzogitere
ntaje ntavyo ndamenya neza ko
nzoyigire nzo gitere
ndamenya neza ko nzoyigira basi
kubereka utazomenya neza ah rendi rutubwire nanje ndishura ko gutaramenya neza ko tutazoyigira
we manzi bya marashi ndakugira impamvu nuko indemeshe ndakugira impamvu
jewe sindamenya ko ni vy'Imana
nabo nzoyigira
oya je nzoyigira mvuze nigihe kuko wambajije ngo ni gyari nanje gyari sindamenya
prévoir ya gyari basi
jewe sindi umuhungu abango niyo ba prévoir
Muramubwira
ndamubwira ngo ngutegeza kongira ngo mariage nibikunda n'umutegeka ubizi tumaranye imyaka gusa tumaranye amezi na
amirusha ndayivuge
urazi imyaka tumaranye
niyi wenda yizi
tubabariye rero utubwire ibyo wawe byacu bibike utubwire ibyo wawe wari utubwiye gute ngo nturi si uko utazoyigira kubera
oya je nzoyigira vraiment nzoyigira yari blague tunzoyigira minushe ako ari umukobwa yifuza kutayinoma mpombe umuryango Jinzo igi ke kavuze
ngo nubonduro ruhombo nikavuze
kawahombye numuvye yakugize imfura wowe vraiment jaho ni nduno hagati nibisanzwe
no gutukana murana tukana turi mu kiganiro
okay binisho si akajamu kwa kukunziwa Isaac TV na Magic TV
oh ichambe basi kwa wa bosi wanje na mandawa bwirige cyose ko ndabakunda kandi abaturaba ni bamwe ndabakunda cyane uko biri kose muze muratwihanganira sometimes dukoze ibintu mudashima murabizi yuko turabantu turasitara turagwa nta vyo amavyerade mugabo aho turi hose turacara abantu banyu cyaca abakozi banyu turifuza ko mugomba mutubira ababosi beza muze muragabanya n'ibikomantere bibi kuko natwe turabandusa imitima apana y'ivyuma y'imibiri ego turababara kandi kindi nacho oya reka tugeza ndabwire ko ndabakunda cyane gose mubanda mudushigikira Magic TV Isaac TV yoyo murana ko dushigikirana natwe dukundana turakunda cyane merci beaucoup
ntese menshi ari kuri Instagram Second live gusa na post ni miziko mishe je bigenu birantangaza ke kagamwe amiziki gani kandi atari we camera mari
ni mvete ah nje ndu muntu ntagudi ibintu vya ma rezo sosyo nivyo vyo guposta nyene na ura amaziki wa statue yanje ama kibigani ama kibintu biraho je ibintu bivuga ngo nge mfata amafoto nge kugira kugira iki kugira sivyo wanje mvete muze muranasengera ndaye vyose ko bi
okay imana yakuzana ikakugira umukobwa kare waragahungu n'ibindi bizoza
nibwo ugabura ko ndu mukobwa
ah vraiment vraiment sikari mukobwa mana ko yisiga no kumunwa ibintu nyereshe mishe merci beaucoup
merci na urakoze
okay nje mense ko ndabakunda cyane
Isaac TV oh.